sungwa kumwamba hanali kuoloka panyanja hanali kuoloka nopunzira bawo kukapempelela sidyalina zota bwisa zinachitika pamadzi namondwe anaomba panyanja uye Yesu nditwa nali chigonele okunzira nayamba kulila hambuye Yesu wanatsuka mkukona nayamba kuzuzula namondwe anazuzula nso opunzira bawo chirunga mochanu chirikuti mozi mozi anayamba kuzizo kodi izi nditu zateka bwanji kakale namondwe waomba panyanja atanditu kumvela mbuye Yesu handalila opunzira bawo pakati panyanja Dala hali ense woko nzekela kufana ye Liwa dala nso wakupilila maesero pomwe amukwela Musa wope wapatupilano wopa ni mulungu wakumamba Mukatelo moyo wanu wonse uzakala nditu wote ezedwa Liwa dala hali ense woko nzekela kufana ye Liwa dala nso wakupilila Maesero pomwe amukwela Musa wope wopatupiranu Wopa ni mulungu wakumamba Mukatelo moyo wanu wonse Uzakala nditu wotetezedwa Pani mulungu wakumamba Palibe yemwe aposa opasa moyo Kabale anzanga atamvelani Muma pempelo anta wizonse Nima pempanditu mulungu wanga Zimu wanga ukazataika Muka ndisungileko manja mwanu Muka sunga mumanja mwanu Palibe wamene aza uononga Sindi pempa mpambu yolimbana Niwota kulimbana naine Chendi pempa ndichitetezo Pau moyo womwe muna nipasa Handalila Wopunzira wawo Pakati panyanja Niwadala hali ense Woko nzekela kufana ye Niwadala nso wakupilila Maesero pomwe amukwela Musa wope wopatupiranu Wopa ni mulungu wakumamba Mukatelo moyo wanu wonse Uzakala nditu wotetezedwa Niwadala hali ense Woko nzekela kufana ye Niwadala nso wakupilila Maesero pomwe amukwela Musa wope wopatupiranu Wopa ni mulungu wakumamba Mukatelo moyo wanu wonse Uzakala nditu wotetezedwa Maesero pomwe amukwela Musa wope wopatupiranu Wopa ni mulungu wakumamba Mukatelo moyo wanu wonse Uzakala nditu wotetezedwa Niwadala hali ense Woko nzekela kufana ye Niwadala nso wakupilila Maesero pomwe amukwela Musa wope wopatupiranu Wopa ni mulungu wakumamba Mukatelo moyo wanu za kala ndi tuwoteteze dwa.